kubyo kuri leta y'u Burundi yafata minenegwe igikorwa cy'ikugwanya ikwiragizwa y'indwara ya corona mu gihugu kuko uri kuraraba abantu bagwaye muri no minsi karaba ingingo leta ifata urabona yuko ziri hasi cyane ari ingingo zidashobora gutuma icyo kiza gihagarara kubwira abantu ngo bakarabe kubwira abantu ngo nibigigweyo kubwira abantu ngo bareke kuramukanya ibyo ntibihagije ikintu cy'ambere gitegerezwa gukorwa kugira ngo iki kiza kigabanuke mbere n'abagwaye ntibababare cyane nuko bategerezwa gucandangwa iyo rero abantu bacandajwe biratuma uburakari bw'indwara bugabanuka biganatuma ahari abadafatwa ngo baheze ngo bagware hanyuma rero ntitwumva kugeza uno munsi gituma leta y'u Burundi itagira isekeza ryo gucandaga abanyagihugu ariko ibyo tubona nuko abarongoye igihugu barinyegeza amakuru twumva nuko benshi muri bo baronse izo ncanco bakajya kubundabunda bajya kuzirondera ahandi kandi izi ncanco igihugu cy'Imana yuko gifashe uwo mugambi gishobora kuzironka kandi ku bwinshi biciye mu gufashanya biciye no muri wa muryango ujejwe amagara y'abantu ku isi hanyuma ikigira kabiri nuko hafatwa ingingo zikomeye cyane cyane ku byerekeye abantu aho bahurira turabona hatari hake iyo ikiza cyagajuye barugara amashuri bakugara amasoko bakugara amasengero bakugara amastade bakategeka yuko bamodoka bakayahagarika ivyo n'ibintu bimaze gukogwa ntitwumva rero igituma mu Burundi boreka abantu bakaguma bapfa kandi babona abantu baguma banduzanya.